1999 nansi inkosi lenhlangano elibandla lakhe ithobela umoya wakho ngokwedinga lakho masiyenze indumiso kuthixo kuyise ngokunyana lobumoya bekuthixo emde 99.